Oya, si ahanini si regime cyane. Ariko ni naho nyene ni ikibazo cha kanovera. Ego, hama hariho ndakoresha amata, amata sanswe. Hariho izo nkoresha donc yaourt, ndashiramo levure, manashiramo sucre vanille. Ayo se na nibikoresho mpanashiramo muri ama gâteaux yanje. Ariko hariho nibindi bitari nga bishobora kujamo kuko nka beurre hari ha
abakunzi ba Warubizi TV turabaramukije muri kuno kwezi kwahariwe umukenyezi twari twabemereye ko tuzobabwira vyinshi bitandukanye nivyo uno munsi twari twagendeye abakenyezi kugira ngo bashobore kutubwira ivyo barangura wongere batubwire na kuno kwezi ico kubabwira none tubasabe ko mwidondora
Murakoze kumpa ijambo jewe nitwa Madame Dukundane Cynthia nkaba ndi umukenyezi mu mama fise umwana nkaba fise akazi nkora ka misi yose n'utundi two ku ruhande ari twaje kubabwira uno munsi
Ego murakoze nanje nitwa Ndayikunda Fistoline naje ndi mu mama ndubatse fise abana babiri Ego murakoze
No musi twari twaje hariho vyinshi duhora tubona mukora mu buzima bwanyu bwa misi yose twagomba mudusigurire iyo association murimwo mu ncamake ivyo musanzwe mukora vyoba ari bike
mu ncamake dusanzwe dukora muri iyi association yitwa CYFIA ni association irimwo abakenyezi babiri n'umwigeme bagiye hamwe bafise umugambi yuko hari ikintu bokora cyo kwiyungunganya Icyo nacu rero gifise vyinshi bitandukanye dukora ahanini ni ugutegura urubanza umuntu afise urubanza ashobora kutwitura hari uvuga ati nkeneye kumbure service ya décor tukayikora hari ukuvuga ati kumbure ku rubanza rwanje ndakenera ka gâteaux twashobora kugakora nkeneye ibyo byoshye urubanza ari urubanza rw'abana ibitumbura isambusa canke ibindi byose nkenegwa ama crepes turabikora canke uvuga ati ndashaka yuko urubanza rwanje rwose mu rutegura mukandondera nk'ubuteka twashobora gutegura urubanza tukarukora ego
murafise nabajya batamba donc urubanza murahorera ku ntango mukaruheza
abatamba ntitubafise ahanini nimba abakeneye avuga ati nta manya mfise wo kubaronda twashobora kuba muronderera atubwiye ibyo akeneye mu rubanza tukabirondera
mbega hari gihe fistorine mpora mbona kenshi ariko arakora publicite y'amagato turabona ngaha ibikoresho murashobora fistone urashobora kutubwira mu ncamake ingene bategura igato
ego murakoze bo ahanini gato igizwe n'ama itandukaniro ry'amagato n'ayandi ni leza novuga leza home donc uburyohe bwayo ivyo umuntu akoresha ariko harimo ivyo no kwita les ingredients de base ivyo navyo hariho isukari ego hariho n'amagi hakabaho ni farine ivyo nivyo bitashobora kubura mu muri donc ico twita abazungu bita genoise ahanini nivyo ariko jewe ivyo mpara nkoresha ndashiramo nibindi hari gihe usanga ba mama turi preoccupa cyane nibiro ndakunda gushiramo indimu
aho ni ku muntu ari ku regime kugira ngo ashobore konda
oya si ahanini si regime cyane ariko ni naho nyene ni ikibazo cha kanovera ego hama hariho ndakoresha amata amata sanswe hariho izo nkoresha donc yaourt ndashiramo levure manashiramo sucre vanille ayo se nibikoresho mpanashiramo muri ama gâteaux yanje ariko hariho nibindi bitari nga bishobora kujamo kuko nka beurre hari ha batayikunda ego hari wo ushaka kukubwira ati Jesse nshaka ibirimo amavuta urumva ntuco mu shiriramwe ivyadakunda ariko ahanini nababwiye nivyo bintu bitatu ni sukari amagi ni farine ivyo bifise urashobora gukora igato
bivuga ko abantu bafise imanza bashobora kuba contacta kugira ngo mushobore kubakorera iyo gato cyangwa bafise ama anniversaire cyangwa nibindi vyinshi bakeneye ivyo Mbega ndashobora kubabaza ico ciyumviro cabajemwo gute mwavuze ko muri abakenyezi babiri n'umwigeme byabaje mu gute dans quel objectif kugira ngo sinzi ko mushaka kubitubarira
ego cicimbe chatujemwo kuko mumwe wese ngaha muri twese arafise ingabirano rero twahuriye bishe gukasanga rero nk'urubanza rwo muri famille wasanga dushinze ikintu tugasanga twahuriye ku gikorwa twa turacikorera tubona yuko dusinganyo zitandukanye tuzishize hamwe zotanga ikintu ciza cyane niho havuye umugambi wiko iyi association ivuka
iryo zina ryo association yanyu eske namazina yanyu cankwe
ego namazina yacu Sini Cynthia Fini Fistoline Ani Ansil
ah okay mbega ndashaka uravye ibintu mwakoze uravye uwo mugambi mwageze birafitanye isano cyane na teme y'uno mwaka ku munsi mukuru mpuza makungu hariwe umukenyezi aho uvuga ngo umukenye ubukerebutsi bw'umukenyezi isoko giterambere kuri bose bega iyo teme mwebwe nk'abakenyezi bashoboye kugira umugambi mwashoboye gukura amaboko mu mpuzu tukarengera ibyo bashobora kuvuga ko abakenyezi badashoboye mukabikora iyo teme ibabwira iki mwo yivuga kwiki
iyo teme gicurumva no yivuga ko ico anenda yumvamwo nuko ihamagara nyine ku mukenyezi ahaherereye hose uko ameze kose cashobora guhamza cose yogira ikintu akoze kuburyo abari ruhande yiwe baruranigwa bameregwa neza yuko to kwicara tuvuga ati kinacho nshoboye abwo yorondera kugica koze kugira ngo yerekane uko inkerebutse vyukuri kandi agire neza bari ruhande yiwe
ego nanje ukuntu ndavyumva ni nkoko nyene bisanzwe byanyeretse yuko umukenyezi ategezwa gukerebuka agakora kuko nkuko bakunze kubitubwira baratubwira ati igitsina gore kumbure mu Burundi nico kiri cinshi urumva ni abari twe turi benshi tugahaguruka tugakora numva yuko igihugu n'amandi bashobora gutera imbere uretse nivyo umukenyezi atabaye inkerebutsi n'abana biwe uruvyaro rwiwe akenshi baranebwa ntaco bari buvemmo umva ko ari twebwe tujejwe indero y'abana dutegerezwa gukerebuka tukabinjizamwo nivyo byo gukerebutsi murakoze
ahatari hake kenshi muri kahise ku Burundi turumva yuko mu byatumye abakenyezi badashobora kwisununura canke ngo bagire ahantu bigejeje abashinga ntahe babo canke abavyeyi babo aribo babashinyiza mbega mwebwe nk'abamama nk'abana rugo mwoba mwararose sutse yabafasha banyu bavyakira gute
ego purico oye intango novuga gute birasaba ko ubimusigurira ukamubwira umugambi giye gutangura giye kujamwo nkaje ku ruhande rwanje yaranshigikiye kandi aravyumva n'umwanya kawumpa ndambiye nti ngiyaha akavyumva akavyubahiriza ego
fisto nacho nawe bivuga ku mushinga ntawe wawe muvyumva cyo kimwe
ego mushinga nawe wanje tuvyumva cyo kimwe kuko arazi ko ivyo mba ngiye gukora ari vyunganira umuryango ego
murakoze cyane mbega mwebwe nk'abige nk'abakenyezi b'imboneza abakenyezi b'imboneza bakerebutse hejuru y'imirimo yanyu ya misi yose muba novuga muba sura direction y'abandi bantu babatwara hama mukavuga uti akaruhuko kacu poze yacu samedi murashobora gushikira ibindi bintu mwishikanye ko namaboko yanyu kugira ngo umuryango cyangwa abana bahabonera akaruhuka bahabonere akoyoko agiye gatowe wakoze cyangwa muri famiye bagiye wakoze cyangwa ushobora gukuramo nayo y'amavuta ayongereza ku mushahara muronka nakahe ka mu mwotera abandi bakenyezi batarashobora gushika kugo rugero
akamuno batira nuko icambe no babwira byose birashoboka byose birashoboka ku muntu bavuga ati reka ntunganye neza umwanya wanje twese nga turafise ubuzi dukora bwa minsi yose usanzwe utari kumwe n'iyi association nuko avuga uti ifo ko ngira ikintu kindi nkora gifasha kwiyungunganya nkateza imbere nkuvuga ko naje ndi kunditeza imbere nubabwira ko nabo rero birashoboka ko umuntu ashobora kujeha umwanya akatunganya iby'urugo kandi akaronka n'akanya ko gutunganya ibindi bimufasha kwiteza imbere
ego jewe ahanini notera kamo na cane cane abakenyezi bandi bagenzanje nkabajya basegerereza hanini nibo bahora mpora mbona cane kandi bakanambabaza kuko gusegerereza sakazi yaba vyakunda umuntu yo baronsa kumbure ivyiyumviro akabaha ico bakora kugira nabo bisuganye bisununure kugira nabo n'uruvyaro rwabo kumwe twabivuga uruvyaro rwabo nago rubone yuko gusega atari akazi kazobatunga babigishe gukora hama bagira ico bazokorera n'igihugu murakoze
turabashimiye cyane hanyuma nibaza ko mufise aho mushaka gushikana ubuzima bwanyu ubuzima bw'imiryango yanyu kuko nakigoroka dasanzwe umuntu abayagiye arushe tuboneyeho nakaryo ko kwipfuriza abandi bakenyezi batarakerebuka batari yumvira gushobora kwiyoroganiza na cane cane mu migwi cankwe ukwabo ngo bashobore kugira ikintu bakoze n'iminwe yabo ngo basahirize ubuzima bwabo n'ubw'imiryango gukura amaboko mu mpuzu kurabira akarorero kuri bano bandi bakenyezi bashoboye gukora ibitari bike turabona ibintu vya decor barabikora imanza twongera kandi dutumira abantu bose bashobora kubashikira bafise imanza ibintu babikora neza nkuko mwagiye murabibona ku mafoto nkuko twabiberetse nibaza ko mwotanga adresse yanyu cankwe ahantu mukorera kugira ngo abantu bose babakeneye bashobe kuhamagara babakora ibintu byiza na cane cane turetse ko umukenyezi ari ishingiro giterambere ry'igihugu ariko kandi barazi gutegura ibintu bigasa neza romiriye igasa neza muri decor mutange adresse zanyu kugira ngo bashobore kuzobatora ababakeneye
turafise bureau ikumutanga nord kuri nyabibuye ariko turatanga na numero kugira ngo umuntu adukeneye ashobore kuturonka hariho 79 232 995 madame Cynthia
79 482 224 madame Fistoline
turabashimiye cyane twongera dutumirira abantu bose bariko baradukurikirana gutera intege abigeme bashiki babo cankwe abana babo n'abapfasoni babo kugira ngo bashobore gusahiriza mu iterambere ry'imiryango tutibagiye n'iterambere ry'igihugu mbere yo gusozera kino kiganiro cacu ni iki mushobora kubwira abandi bakenyezi kuri uno munsi mukuru wahariwe waduhariwe
ego cyo mbwira abandi bakenyezi kuri uno munsi no kubifuriza ahanini uyu munsi mukuru mwiza w'uyu mwaka w'ibihumbi mirongo ibiri na rimwe ndabifuriza ko hoba inkerebutsi kandi bazoraranirwa aho bari hose banawuhimbaze no mu kwiyumva icyo bukora mu kwiyungunganya
Fisto urafise nawe ico ushobora kubwira abandi bakenyezi
naje ni nkico ni ukubifuriza umunsi mukuru mwiza umunsi mukuru udufashe gutera intambwe na cane cane mu bukerebutsi murakoze
bakunzi ba Warubizi TV turabakengurukiye mwakoze kudukurikirana mwibuke kugira subscribe mwongere mugende kuri page yacu ya Facebook kugira ngo bishasha byacu mugume mubibona murakoze